Whutu Porou, kua whakaingoatia ngā kapa whatu moana, kapa rangatira hoki mō tā rātou kakari, hei enei rangi whakatānei. Kei roto te uri o Ngāti Porou, a Brad Webber i te aroa kapa rangatira, hei kairau, ko tahi tau ia e ta moana, nā te wharanga o te waiwai. Kei waho i āia, hei topatahi, ko te uri o Tūwharetoa, a Damien McKenzie, ko Charlie Ngatai o Taranaki, te haika. Hei tā ngā whatu moana, ko McKenzie te mea, hei āta whakatūpato mā rātou.
Oh, look, he's a handful. He can play. Yeah, look, he takes opportunities at will. He can tear you apart. So, look, we've showed him a lot of respect in our preparation this week just to understand how good he is and done our homework.
Hei, te pō horoi, haurua I te fitu karaka ki roto o tautahi. Te tākaro ki Wainganui ngā whatu moana me ngā rangatira.